Hello guys, welcome to Manscaped NBA TV. Laugh and get tired of this papier fine comedy. And I promise you'll not stop laughing. And please, don't forget to subscribe.
D'accord, Binigay, Brumo, and Wiggy. Hey, Bali Alan. Biko, onye ọbụla sendere m akant namba ma mee respond ọkwa na akwere ngwa ụgwọ. Ewela iwe, nke m bụ na anyị m ebe a. Onye ọbụla nwere ihe obi, m ga-ata ya ndụ m. Dakọ nwanne m, bịa kere ya n'ebe ahụ. Chịpụtakwuolenụ m nkwụ na friji, with dry meat biko, ma egbu onwe m. Igbu onwe gị ugwu ụmụ ụwa tụtụrụ gị post kacha everywhere. Ma ndị na-epostu gị before, ma ndị na-epostu gị. Ụwa bụ n'isi n'isi.